kwenye cheki, tunataka kurekodi choreography hapa. Lakini mimi si dance, sawa? Nyama buda na dance, sawa? Lakini hashtag kwa mtu anapo, sawa? Mtu sawa mabuda.